wamutse ngo wateye inda umuntu haba barakura
ngo nagize iki kasere mwako
sije kamani we wateye inda ufa umuntu agufasha kwikurayo nuko ari umuntu yateye inda umufasha kwikurayo
gusera kubwira cyocu mu gitega havuzwe inkuru nyinshi
yindi
izindi nkuru zigeze kuvugwa ninyi nkuru zuko bandoze napfuye urumva izo zozo bavuga yuko ngo nimiburiburi he niki iki gihaha takiri na je nakunda umukobwa wo mu kiboss hanyuma boss arashavura kuko urumva yewewe yavyita kwiduza hejuru kwisumburutsa niko kundondeza rero kugira nyica ariko rero abantu bo bivugira ngo
arozwe urozwe n'uburozi numvise nimba bwavuye muri Nigeria bakuzanye nimba ari mu rujo nimba ari mu rutaro sindavyibuka buriya burozi wabuci umupfumu yakuvuye burya burozi nimba aha nuko rero katubahe ikaze mwe muba mwama mudukurikiranira hagufi turazi ko kabisa mwa muri best cyane muri best cyane uko mu bibona no musi kuri screen za kamera turi kumwe no musore cyamamare aba yateguye je naze ko no musore nubwo nibaza ko ryambaye mumenye kuri screen za Sanistas TV ndibaza ko musanzwe mu muzi bro umeze neza
umeze fresh ndameze neza ndakomeye yandi ndamabone
mutekano wawe ni bon
urabizi wa mucunzwe
weri pare yuko ufise abasi benshi mu iki gisagara bana
oya umuntu niwamenya umutekano wiwe si kuvuga ngo nabanze ashobora no kwiproteja tu gusa bisanzwe kugira ngo umutekano jewe kwanza umutekano nicyo kintu cy'ambere
ubundi umuntu turiko turaba umuntu tugomba tumarane umwanya w'iminota itari mike turiko turaganira kuri Sanistas TV n'umuntu kininde
numu DJ novuga no muhitinzi basi mu gisagara cha Gitega eh
mu biki
haba mu by'umuziki mu by'amafilme no mu gutera inkuru abantu nya
okay mbere yuko rero dutangura ikiganiro cacu ngaho banze utera inkuru abari ko baradukurikirana
abari ko baradukurikirana ko ari beshi nta muntu telefone akatubwira inkuru nyene
none inkuru buri ndakwikubwira kamano sanze uri umutezi w'inkuru wowe dukubita inkuru
yo inkuru biravana urumva inkuru n'ikintu kwanza utegura ivanye nabo gomba ukibwire ukabanza ukabaraba kwanza nkayo ndashaka gutera inkuru ndakuravye tu
ngaho ja
nka gutera nti inkuru nyene bisanzwe ugatwenga nko kunyene ugomba twenga
wa puri he
ndaniyo nibari nko
yes nuko rero nubwo ngira ngatara twibwira ahavuze ko ari umuhitinzi mu gisagara cha Gitega ariko ntabwo uri umuhitinzi ku isi yose irikira turaba idondorewe basi abatari Gitega bakaba dukurikira muri Australia yatandukanye kwa
so amazina ni Ndwayezo wale amazina y'abavyeyi amazina y'akazi na DJ Comte
urarozwe urozwe n'uburozi numvise nimba bwavuye muri Nigeria bakuzanye nimba ari mu rujo nimba ari mu rutaro sindavyibuka buriya burozi wabuci umupfumu yakuvuye burya burozi nini
aha nivyo bindi nyenda kubwira ati udafise umutekano kuye wo cupfa bwari bukomeye na muntu akubonera mu kiyo uri mu vyawo abarozi baraba abarozi bariyo ntubiharire bararoga barandoze hamwe urano hagaze uku wumva uzungurirwa nyene ukamera utazi byari byo nyene basi nkuko buri mu bantu ubwo nyine akazabona yikubise hasi ufashwe n'ibintu nyine yikubise hasi he barakaza
none ninde buriya burozi bwishwe nande eh hariya umurozi bakorana n'umupfumu ndibatsa umupfumu nawe yacha kuvura nini
nuwakura nawe no vuga mugabo nuwakura so mu gisagara
ubwo w'imyaka mike cyane kabisa ariko umugangi abaze kumenya abapfumu n'abarozi
kubera ubuzima uriruka ubuzima uriruka ukavuga ati jenga mpemuka nivuje hari kure cyane nafashe urugendo rw'amasane ugira nje kwivuza
zikutoroshe ba
naho nyene ni moto samprake ukagenda amasahane maka baramvuye birakira mucandomoka
Oya, amatwi jasumira. Womotse ngo wateyinda umuntu haba barakuru.
Ngo nagiziki kasere mwako.
Sije kabane we wateyinda. Ufa umuntu agufasha kwikurayo nuko ari umuntu yateyinda umufasha kwikurayo. Gusa kimwe muri ibyo ko nibuka ko bigeze ku inkuru yigeze gutingaga mu muji bavuga yuko DJ Comter bamushize ko akayabo k'amafaranga umuntu azo mubona miliyoni 2.5 zihari ku bwo umuntu azo kwerekana Comter
kumwerekana gusa ibyo bintu mwaravyitiranije afete ari kuno ukora ikintu gikabahiti abantu mu kuvuga kugira kubwira ati inkuru ngo manda yigute
yabaye kimomo
bagaca bayihindura rero baranye none yari filme y'umunsi mubi
Na filme reka
ushi. Yari filme ja YouTube irabe. Amfete nakundanye n'umukobwa mu boss. Inkuru yo filme ngani meze. Hanyuma
Inkuru yiki?
Inkuru ya filme kuvuga ngo filme uko yari ikoze. Uko twayiteguye nuko twayikinye. Na general nakunda umukobwa mu ki boss, hanyuma boss arashavura. Kuko urumva iwewe yavyita kwiduza hejuru kwisumburutsa. Niko kundondeza rero kugira nyica. Ariko rero abantu bo bivugira ngo byabaye
nivyo bro iriya firme general irafye naho bihuriye niyo nkuru ntahumbo nabihuriye kabisa kandi kindi naco we warigeze kunyika kabisa urabura telefone urakuraho umubire turashe ibazo riko de million cents
niba yakweno gusa
ahubwo tubwire kese ikintu gusa yaheze ama baraka kukuronde
Niari kese, oya, na bintu by'imanza byarimwo. Oya. Icyo nibuka cyabaye gusa inkuru barayivuze ko ibintu byinshi barivuga ko ibintu byinshi mugabo ntiyari yerekeranye n'ibyo numvise uvuze cyane gishashe.
Basi tubwire byari bimeze gute. Ariko ifite filme vy'ubireke. Musore ko tubeshe filme. Ifite filme turaje ko bigaruka ko. Ubu turiko turakubaza ko mutere nyene mu buzima bwe busanzwe igihe wari wanyitse. Bakavuga yuko Behaja, nuhora kuyayinda canke bari bagufashije kwikura.
Ivyo ntavyonze.
Basi wewe wanyitse abaye.
Nari ndi kukaza. Ah, hari bo banzana bita kumusenyi, ahantu kukabare nyene, niho nakora niho navugiriza.
Nawe uri umuserivere mu kabare.
Bega. So, si no vuga ngo uri umuserivere mu kabare. Oya. Nari mu DJ mukaba.
Ah, okay. Hama a DJ Comter yumvise yuko afise muriwe afise apare yo kugira impano yo kuvangavanga imiziki. Afise impano yo kwandika no gukina amafilme. Hari kuva ryari?
Hari kuva mu bwana, ahubwo gusa ni hahandi wiyumvira ikintu. Kubera abatavyumenyereye. Ukavuga ati umunsi umwe nzopima. Rero maze gupima nkabona yuko navyo vyogira ikintu binyunguye. Nubu rero ndi kuri ritme yo kubandanya mpaka bingirije kugwego rushimishije
hari ya filme zawe wo zikenera yo zigurira muri studio yitwa gute
amazina ya ma studio y'Igitega sino yavuga yose ndayama
basa hano umuntu yo ziro havyoroshe
ahantu yo ziro nka vyoroshe ushobora kuja kuri YouTube cyane ukandika com tele tv ahora zibona
Sajya no bugusa sindemera yo kutamenze bakoze basarisa TV umuntu yo bazinkuru ya Comter apfuma cha yandika muri comment
Oh wosanga abantu nyene bavuga ibintu byinshi mugabo gusa nkawe urashobora gufata kanyo akavuga ati ngomba ngende mu kandi karere mare yo nkamezi nkane canye nk'atandatu uganda ba activity ya
ukacukuraho telefone kabisa ku mbuga za Facebook hose tukakubura Instagram n'ahandi.
Asa sisi ngira ntwandonde.
Oreka kurondera umuntu ariko akayaho k'amafaranga kugira bumva hari.
Nawe rero wari kuntanga.
Eh nabicana. Yo.
Eh kokokokok. Ije nakubwira cucu. Mu gitega havuzwe inkuru nyinshi.
Yindi.
Izindi nkuru zigeze kuvugwa. Ninyi nkuru zuko Barandoze napfuye urumva izo zozo bavuga yuko ngo nimiburi buri he niki iki giha hatakirimwe ngo umupfumu yoba yaragitwaye akakigurisha ntumbaza aho yakigurishije ni kuvuga inkuru rero zibari nyinshi inkuru zibari nyinshi
promptere reka ntacho turekane nivyo hama twigarukire uti barambeshe ntabwo je nigeze ntere ndi umuntu uti mpunge iyo case ati nari nibeye ku kazi nari promptere wora tugomba tuje mu bintu byitwa kuvuga ukuri tuvuga ukuri kabisa na dufata ibyo batubwiye byose ari ukuri ariko n'ubu turacabananya kutubwira kwa kuri
kubaza uri kurabaza ukuri aho kuri
oya ibyo je navyumvise kuri nimba wambeshe sava nimba utambeshe kazi yako ha ma DJ Comte kuvuba ntura terinda
guterinda oya
ubigenza gute
kugira ngiri iki
guterinda Ibira kabanga bana
Mama we so novwa kwivyo ico kibazo ni kibazo giremereye kuko mbaye ngo bigenza gute ume ngo ndabikora gusa bish
bane dakora
uyu musi kweri wanzuki so habaho uburyo bwishi irego vyara ubishaka sico uvyara ruko ubishaka no kuvuga ikintu cyose mu vyerekeranye n'ivyo bibara kuvuza ati iki kintu ndashaka ko coba eh hamba vuye ivyo rero je umbwiye ngo bigenza gute ntuvyare no kubwira ati ndikingi
sante sa
murakoze
ajye wundi rafise umushire
arahari
batari banga akaba ari umuntu w'umustar tuzi ashaka kumutubwira ati je bujye hajya turi mu rukundo na
Nta nibisanzwe man. Ivyo no baza security general wanje. Mugabo
security. Akora umuti.
Oya ibintu nk'ivyo si ibintu byo kuvugira kuri TV haraho. Ego kambuka ugasanga mu star mugabo adashaka kwizina giwe rimenyeka. Eh.
Adashaka kumenya ko muri mu rukundo ko abantu bomenya ko muri
adashaka kuvyerekana nyine
bera ko afise abandi ba bahungu bamwiruka inyuma bava baca muhe baca kubera ko DJ Comte afise utundi twana tudukobwa henda
oya abaho umwumvikana mu rukundo ukavuga ati uyu munsi ngiye hanaha naha
ese ukunda aramara maje man
oya ntagayitse ha
badagayitse turemere mutubwire ninde
ntawe novuga nzomuzana mwibari
bakunzi basarisa Steve den ngira ngo murajyumvise
ndageme
nuko channel shasha DJ Comte TV nibaze mbe hariko DJ Comte je ni Comte TV
so bwa mbere nahora nkoresha ya DJ Comte mugabo ni Comte TV haba kuri Facebook cyane kuri YouTube cyane kuri Instagram ya
mu rugendo rwo gukina amafilme DJ Comte rwo nari giki kubera intamba ikintu bona kikugora kabisa
ibintu bigorana muri filme n'ivyishye n'ivyishye mugabo bikuru cyane cyane umuntu agogwa na kamera akagogwa na ni machine nyene kugira ngo ibintu bigende neza haraho
kuva wavugirije nta machine ufite
oya imachine ziratandukanye hari ibiri mu kazi n'iyindi nyene yo gukora ibikorwa bijanye n'ivyo kuko ibintu nk'ivyo urazi ko atari ibintu byo gukorera ahantu mu kadero vaye mu bisaba nyene ko umuntu yitonda ikindi naco gikunda kugorana n'abakinyi ashaka kubona nkugwana guguko kavuga ati kweri uyu mwana ndamukinishije
mukinishije mu gitanda cha mu
film ati ndabona yuko byo chamwe mugabo wamubwira gacha kubwira ko ari umugabo amara yumva nyene usanga bigora nama
ngo no mwuga wiki
wabamara aya
aje rero ngo wenguri ndayamba
wap
nesko no bise tubwiye ma
ya gusa abakobwa kesho umukobwa umubwiye ati sha je nkeneye kuzuja muri video yanje kunoko hariho beshi batabikunda canke no muhira deja n'abavyeyi bakabanki urumva ikintu kibura kwanza na cane cane mu bantu babakobwa ukwirekura bakamenya nyene naho uri kurabikora ko ari umwuga bishobora kukugaburira
yes ama DJ Comte sinzi ko kabisa twari dufise ibintu byinshi twashaka kuganira nawe ariko kanya nako burya rimwe na rimwe kaba gato uretse ko ari byo twikorera akanya karatubana gato ariko turashaka ko kumbure imbere yuko wosezera abariko baradukurikirana uwo tubwira ifilme wimirije gushira ahabona nizagiye ahabona
izo nimirije gushira ahabona ni nyinshi mugabo izimanze kuja ahabona ni filme zigera kuri zitatu ne hari yitwa umunsi mubi hari yitwa ibisigi hariyo niyo bita GK nyene kirara gihe buje ne
cyo gihe wari kira
nasha kimwe kibi ego ko
yes reka tugushimire DJ Comte
nange murakoze ndabashimiye cyane
yo nyene gire bari ko barakurikirana basa ni SAS TV bagire subscribe hariya kuri DJ Comte TV
ako kantu rero
ukavuze uri heke
kimwe narigeze kukavuga afete kujya kuno nyene ukabona bisanzwe byara ntangaje byambaye ko mugo nisaba murashobora gukora subscribe
wavuze gute cyo
gihe no bisubiramwe nari heke nyene ngaha ukavuze uri heke
uracafise inko
yo ari aka pande ku rurimi katiriganye
aka no kubwira ngo uvuge ngo fasha sosha
fasha sosha
ndumvira bitse turagushimira cyane rero DJ Comte dushimira hariya El Maestro yari kuri kamera ana yuko no musi kabisa yakoze umuti yadushikanye handi ha
ya nanje ndabashimiye kwanze cyambere ncakabiri naco tunabafasha kugira tunabasaba kugira ngo natwe ibikorwa byacu muze murabishigikira ya turaryoherwa gitega abajene bararyoherwa yabonye TV gitega irikirafasha cyane cyane abanyagitega ivyo navyo biraduha ingufu mu bikorwa vyacu.
Asante sa.
Merci beaucoup.